bazala lengi ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe ngithethele izono manje ngizwa ngithi ngikhashiwe angisho ukuthi ngikhashiwe ngizobhadalwa ngisho ukuthi kulwe service lena ngikhashile ukuthi ngibe khona la manje nami ngiyathanda bazala kuba senkonjene nje ngicela ningangiphuki phela ngithi wo nami sengibuka isikhathi sami ngithi wo besandisemi bese basaphindi bangisebenzisi yaza kusingadunga setyenziswa i-prayer group iyalunga i-worshiping team iyahlabelela elinye lamahubo asesiyoni
iziyo zethu phefumlo wethu
Oh,
mfowethu Simanga. Sengahamba hamba ngayeka lento yokuthi ngithakazela ihlele phansi. Ngoba omunye uyizwa kahle uma ehleli phansi. Kodwa ngifuna ukubona ubuso. Yazi umuntu ojabulile uyambona manje kusena ungathi noma ungathi noma sewuhleli phansi masithi sikhipha ubuso siyabona udala. Hayi khona yena uyasho mani ukuthi ujabulile kodwa asiyiboni injabulo la. Siboni ubathi uyabuka niyasho ukuthi hayi mhlawumbe baphethwe emadola kodwa hayi nalo buso. Ahlaba yizwa lelo. I'm going to get a little bit of a ungasabi kuyithatha ngoba kuzawukhandeka itraffic uma ngabe ofkey abazali abasakwazi ukungena ukhanda itraffic uyithatha umama bamfundisa ukuthi iyathathwa into ukuze izilungise. Sanibonani bazalwane, sanibonani, sisekukhoneni muzo kwakhulula kithi. Ake ngibone izandla kwabajabulile, haleluya, abantu bonke bajabulile. Sekukhoneni ngiyaqhubeka ngibiza i-speaker number 1 LB Ndlovu una 30 minutes. Nakho futhi okunye bazalwane. Abanye abantu bayithanda le nto yokukholwa. Umuntu athi angakuthanda lokukholwa kwenu. Eyodwa manje ngisazi isikhathi ngathi angifundisekile. Manje mangabe uphethe ivangeli awuhambise kahle kuma engeli wonke nakuthiwa nje 30 minutes. Ukuthi uthathe nje 30 minutes uhlale phansi manje. Uthathe nje 30 minutes uhlale phansi. Abantu babona ukuthi ayaphila le nto yabantu. Ayaphila le nto yabantu, ayaphila. Manje umunye uyafika lo 30 minutes bakuthi ayibheka kahle ku MC. Siyenzani ke lento abangihlebi ku MC.
Manje ke hayi ngiyakwazi lakhi. Ukuthi nakuthiwe 30 minutes hayi 30 minutes mhlambe no 5 minutes hayi awudluli la 30 minutes no 5 minutes abazalwane besehlabelela then umfowethu LB uyasimuma uzothi identity crisis inkosi Musa isibusisi
hlabelela. We were foreigners in relation to
Oh, Jesu. Ngokonga isikhathi ngizothi all protocols observed. Amen. So njengoba shilo uElbin Dlovu, ngisindisiwe ngithethelelwe izono. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngisamisele nami ukuthi ngisaphila, ngisaphefumula, ngimkhonze yena yedwa. Amen. Futhi ngisatimisele ukuthi ngempilo yami kubonakalise amandla wakhe. Amen. Because I understand ukuthi I am the citizen yasezulwini. Hallelujah. Manje isihloko esibhaliwe lana sithi identity crisis. Amen. It's to do with the crisis, the identity of umuntu. Amen. The simple definition was a crisis that has to do with the identity of umuntu. Lokho ukuthi it's a stage la umuntu ehluleka khona ukuzi identify ukuthi ungubani. Mangabuzi makhelwane wakho nje la manje ukuthi ungubani wena. Uyazazi na. Generally emhlabeni abantu banenkinga ukuzisho ukuthi noma ukuzazi ukuthi bangobani. Most people ba struggle even kuma interviews but tell us about yourself. Simple question. You can't say. You don't know where to start. Mabathi tell us about yourself. Umuntu amazulu athi umuntu uyinkosi ukuzazi but yet siyahluleka ukuzi identify thina ukuzi define who am I ngingubani leculo lithi we were foreigners in relation to God we were foreigners to be born again uma ukulesigaba se identity crisis ungazazi ungathi so sindisiwe ungumntwana kaNkulunkulu still uziphathise okwe foreigner in the kingdom kungenzeka ukuthi uthi so sindisiwe uziphathise okwe stranger in relation to Christ uhambe umzalwane kodwa ube yi stranger kuNkulunkulu ube yi stranger even in your communication noNkulunkulu because you are in identity crisis awusazi ukuthi ungubani who are you who am I to further elaborate who are you in Christ ngoba kukhona bazalwane ukuthi sizazi yabona generally empilweni mina umuntu azazi ukuthi vele mina ngile type so and mina angithandi lokho but kumele futhi sizidefine in Christ undwandwe izolo uthe you can only stand from where you are seated amen you can only stand from where you are seated iBhayibheli lithi we are seated with Christ in the right hand side of God alithi sizohlala no Christ lithi we are now that's where we are Ngoba iBhayibheli lithi nina esenivusiwe noKristu nimunye naye emoyeni. So kubalekile ukuthi uma ngumntwana kaNkuluNkulu uzazi. Amen. Our identity in Christ has already been chosen for us. Amen. Kodwa kukithi ukuthi say accept or we fight it or we change it. Kodwa our identity in Christ already uNkulunkulu uthe makasikhetha already wasinika ne identity lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwacala kuyandlula bengasekuvela okusha lokuthi kusho ukuthi your former identity has to pass away then now we are given a new identity you need to now ukuthi uzazi manje kuKristu malithi useka isidalwa esisha okusha sekuyavela ngithi Lokho ukuthi manje you need to redefine yourself. You need to redefine i-identity yakho ukuthi ungubani. Yes, bengisidaba before. Bengisoni before. I was a stranger in relation noNkulunkulu. I was a stranger to be born again. Kodwa manje I'm a new creation. Manje kuba nenkinga kuthi sihambe singabantwana bakaNkulunkulu singazi understand singaziqondi. Ngicela sifunde la encwadini yabaHebheru chapter 11 sifunde uverse 24 no verse 25. Emhlabeni kunabantu aba over 7 billion namuhla. Kodwa akekho ofana nawe sisinosi. You are unique. UNkulunkulu ukulethela for a purpose. And to understand the purpose yakhe emhlabeni, kumele uzazi ukuthi ungubani kuChrist. Kumele uzazi. Amen. Over 7 billion people, you are unique. You are fearfully made. UNkulunkulu ukwenzile. Even our fingerprints wakho awufani nomakhelwane wakho. Noma bangathini ma twin anifani. You are unique. We are here ngenjongo. UNkulunkulu khona akulethele kona emhlabeni. Uma sosindisiwe la embusweni kaNkulunkulu, we are here for a purpose. Uma ungazazi, you will live a life wasted. Uyawufa ungakaveli. Singakakuboni sisaphikile ufe. Omunye uma ukulesigaba se-identity crisis, omunye uzi-identifya ngomunye. Amen. Uthi noma sekahlabelela, uhlabelela njengobani. Noma shumayela, ushumayela njengobani. Akakaveli yena simbone. Munyu usipho mabona. Amen. Amen. And baningi bayawoshipha kodwa usipho mabona kulwane. If bonke bangahlabela njengo sipho mabona ngaba icrisis. Amen. IBhayibheli lithi sonke singamalunga emzimbeni kaChrist. Lokho ukuthi nawo umzimba wakho uma ungaba nezandla ezi-10 ungabe nenyawo angeke ukwazi ukufunction. Be yourself. Amen. Cela uyithulile ayifunde uverse 24 no verse 25.
Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni.
I-identity yakho yinto ebalulekile onayo. Your self-identity. Ngiyo into ebalulekile onayo. Kumele ukuthi uyiprotekte. Wena ungazifanisi nomunye umuntu. But the easy way ukuthi ube nama-alter is to try u-imitate omunye umuntu. Be simple, phila impilo yakho. Abanye bathi walk on your lane. Amen. Manje lasithola indaba ngoMoses. Siyazazi isitori sikaMoses ukuzalwa kwakhe. Uyazalwa lapha ngesikhathi babulala abantwana babafana lapha eGibhithe, angithi. So lithi iBhayibheli umama kaMoses wenza iplan ukuthi ayomfihla lapha ngasemfuleni. Manje amadodakazi kaFaro mabala lapha emfuleni bayamthola uMoses. Bayamthatha ukhule. Waziwa ukuthi indodana naye indodakazi kaFaro ukhula ebukhosini baseGibhithe. Lokho ukuthi uMoses ngokuhamba kwesikhathi bekangaba ngomunye wabuFaro because into yobukhosi ihamba in the family and naye bekayindodana in the kingdom. Lokho ukuthi uMoses even though bekangumHebheru bekangumJuda mara i-identity yakhe was known ukuthi ungumGibhithe. Kodwa iBhayibheli lithi sekakhulile Moses refused ukuthi bam-identify ezindoda nayindodakazi kaFaro. UMoses makakhule e-Egypt bekababona abantu bakaNkulunkulu behlukunyezwa, bekababona ukuthi they are treated as slaves, abaphila impilo emnandi bahlushwa. Kodwa uMoses lithi iBhayibheli he refused ukuphila lapha ePalace. Uphila kamnandi. A enjoy impilo yasebukhosini baseGibhithe. A enjoy ukuthi one day ngizoba mfaro. One day ngizobusa lapha eGibhithe. ithi iBhayibheli he refused. Mawucheka ngesiGreek legama lisho ukuthi he denied, he rejected. Mawuya ku original translation. Lisho he rejected. Why did I lento? Wathi angeke ngivume. UMoses wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu. Washiya yonke ingcebo yalapha ebukhosini. At some point uMoses was in crisis ne identity yakhe. Kuthi kahle kahle mina ngingumHebheru. How come ngibizwa ukuthi ngindodana yalapha ebukhosini? Kuya ngani? So he had to ask himself a question ukuthi ngingubani kahle kahle mina? And uMoses bekangasho ukuthi ngingumGibhithe achubeka aphile kamnandi. Kodwa uMoses wakhetha ukuthatha his true identity. Wakhetha ukuba nguye. Wakhetha ubuyena. Wathi mina ngingumHebheru. Mina ngingumJuda. Ningamane ngihlupheke nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthi ntamase la. Ithi iBhayibheli wakhetha ukuhlupheka kunokuthi atamase ezonweni okwesikhashana. Amen. UMoses impilo yakhe le choice le wayenza ukuthi akhethe ukuba ngumHebheru yam invitela even more trouble. 40 years uMoses ahlupheka kokunye he had to run away ngoba esaba ukuthi bayombulala. But he made a decision. Ngiyoba ngimi my true self umHebheru umJuda. Ngiyoba ngimi umKristu. He refused to be identified nabangani bakhe. Bazalwane sinenkinga today ukuthi abantu bamaKristu kodwa bahluleka ukuzi identify themselves as Christians. Lithi iBhayibheli banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa emandla alokho bawaphika. Sibona ngani lokho? If umuntu uku identity crisis omunye ezinye izimpawu uzi define even material things. Impahla egcokayo i define himself. Imoto driver yam define. Thina as abantu bakaNkulunkulu we need to define izinto esis ownayo. If ugcoka impahla you define it. I define wena. If unemali you define it. If you don't understand your identity in Christ, you don't understand yourself as a new creation. Ukuthi manje sewu Christu. Uma sifunda lapha lithi iBhayibheli, mawubekini lo mcondo wa ku Christu. Owathi enesimo elingana noNkulunkulu. Wangakuboni lokho kuinto yokuphanga. Ithi wakhetha ukusithoba. Sibona uJesu ngelinye ilanga uthi abakhulule imbongolo. Bayekhulula imbongolo uyayigibela ungena ngayo lapha eJerusalem. Abantu baba so excited. Bafaka ama-flowers lapha phansi badlala ukuthi imbongolo ihambe lapha ngoba igibele uJesu. Amen. So uma sazi ukuthi thina uKristu uphila kithi. Nathi siphila kuKristu. Umuntu who knows himself in Christ akanayo pride. Amen. Look. Uma unesiphiwo or noma uzi understand ukuthi ukuKristu isiphiwo onaso or whatever that you own, you understand ukuthi iBhayibheli ithi every good and perfect gift comes from God. Lokho ukuthi noma ngabe unesiphiwo esinjani ngoba uyazazi uyazi ukuthi ngibolekiwe. This is iBhayibheli for the edification of the church. Akusona ukuthi ube proud ngaso. Yes, iBhayibheli ku Proverbs lithi isiphiwo sakho sokuvulela indlela sokuvulela ukuthi uhlale nabakhulu. Isiphiwo sakho imbongolo ngoba beyikhwele uJesu yahamba lapha. Imagine uJesu bekanganyathela even the flowers bekunyathela imbongolo mara bebenzela uJesu. Imbongolo if benga understand or nawe unga understand ukuthi lesiphiwo onaso Aksoni sako. If abantu ukuhlabelela bakhale, bangena umoya baphile. Unga understand ukuthi akusuwe. Benza because of lo muntu okuwe. You'll carry it. Ube prideful. Amen. Identity crisis. You can only stand from where you are seated. We are seated in Christ. Before it's cut some spell, and tell a goody sing any goody oak sing a bobanity in a good Christ. Winning a sing a kuluma, one of the things, Liba Belly, John 1 verse 12, Liba Belly. Bonke abamamngela uNkulunkulu wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. You need to know yourself ukuthi you are the child of God. Umntwana kaNkulunkulu. Number 2, John chapter 15 verse 15. Uthi Jesu angisanibizi izinceku kodwa senini ngabangani bami. If ungazazi ukuthi ungumngani noJesu. If you understand the identity in Christ, there is no longer any condemnation about Christ. If you understand Christ as your friend, but if you don't understand the Bible, there's a friend who sticks closer than a brother. Not so good, you can confide in him. No mayini. No mikhula kangakanani. No mihlazo kangakanani. If I'm understander, who's understander now good, I'm a friend of Jesus. Hey, bazalwane, uma nithi uJesu ungubaba wethu. The word father in this Greek means source. Source. Lokho ukuthi uJesu uyisource yakho konke okudingayo. Uma uunderstander yo identity in Christ, or understand that he is your father, you are umntwana wakhe, you understand that he is your provider. The Bible says, which is, angeke nikhathazeke ngalutho. Lithi ngikhathazeke ukuthi niyodlani nombathani, because he is your source. Lithi yeka likusasa likhathazeke ngokwalo. He is our source. Philippians chapter 3, verse 20. We are citizens of heaven. Yeah. Citizenship, it's something oitola, okay, la emhlabeni, we apply ela if you are from another country. You can come from America, Ufike, South Africa, we apply it. But the true citizenship, you are born a citizen. That's why we are born again. Sizalwa ngokusha embusweni kaNkulunkulu. Lokho ukuthi manje singabantwana bombuso kaNkulunkulu. Citizenship yethu isezulwini. Ithi iBhayibheli uthi Paula, we are ambassadors kaChrist. We are ambassadors wasezulwini. Uma ucheka umuntu oyiambassador, if bathumela ndimande bathi uyoba iambassador eUSA, usuke South Africa. If bona ikolot in South Africa, they are cancelled. So, okay. If you are blacklisted, by whitelister. But cancel everything. If Bobadala Indu, they pay it off. But America, you are representing South Africa. If the president of America, Ibona is South Africa. If you commit a crime there, South Africa committed a crime. Abakwathi ukubamba bakubophe if you are an ambassador. So nathi if we understand ukuthi we are ambassadors wombuso kaNkulunkulu, we are ambassadors wasezulwini, simphila impilo yasezulwini sisemhlabeni, sirepresenta izulu sisemhlabeni. The Bible is do not conform to the standards of this world. Kodwa maguqule isimo sengqondweni. This thing was good to understand in every situation, every place. Or understand what I mean, I'm representing the heavens. I'm a girl, I'm a suliwe. It's on us, I'm a suliwe. Like an ambassador, everything is whitelisted. lithi gazi lika Jesu lisihlanza imihla ngemihla. Like an ambassador in another country, you are protected. The army as a South Africa, the health as a South Africa, you access it for free. You don't pay for your own medical bills only. The Bible is telling me even boy, in Christ you are healed. No more to the pain. In Christ you are healed. How cool. You are healed. Letting him even for yak. Spilisiwe. As well in security. If I build. Ingilos A1. Ingilos A1. Iawusa. More than 30,000 men. A1. Libibeli. Even kilos are ministering spirits. Geet. So now humble gone. Where you set your foot, you possess that ground. You possess every ground. Uma understand the identity yako, you are supposed to uhambe fearlessly in this world. Uhambe with confidence. Because the one who conquers the world lives in you. It's in Bible. The same power that raised Christ from the dead lives in you. Amandla adala umhlaba aphila kuwe. Uyicabange le nto leyo. You are the carrier of God. It's in Bible. Umzimba yethu ithempeli likaMoya kaNkulunkulu ophilayo. Ngaleko Old Testament bakhulumile go the previous service ukuthi in the Hall of Holies bekwenzakalani ukuze umpriest afike khona. Bazalwane. UNkulunkulu ukukhona bakhe in the Hall of Holies. Lithi iBhayibheli inkazimulo yakhe laphayana ibongena unclean beyibulala. Today, because of the blood of Jesus, God, the same glory in, that was in the Hall of Holies is here. It's locked in here. Refuse to identify yourself as a foreigner in the kingdom. Refuse to identify as a stranger in relation to Christ. Umntwana kaNkulunkulu uyindlalifa yezulu. Amen. Romans chapter 5 verse 1. We find ukuthi we are justified futhi we are righteous. We are righteous ukuthi silungile. Lithi iBhayibheli wenziwa isono yena ongasazanga isono. Ukuze thina sibe ngokulunga kukaNkulunkulu uKristu. Lokho ukuthi iBhayibheli lithi uAbraham ngokukholwa kwabalelwa kuye ukulunga. Lokho ukuthi uma samukela uKristu siyalungisiswa, thiwa sesilungile. Asenzi lutho ukuze silunge. If uyazazi la embusweni, uyazi ukuthi mamshabalala noma bangenza bakukhondeme kangakanani. You know ukuthi ulungile if you are in Christ. This, we are the righteousness of God in Christ. Singukulunga wenziwa isono ukuze thina sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuzazi. Uyazazi na ukuthi ungubani? Where do you identify yourself? Yini ekudefinayo? As a person uhamba, udefinewa yini? Impahla yakho iyakudefina. Abangani. Igift. Imoto. Moses refused. Refused. Rejected, denied, or identifier, because bazalwane enye into eyingozi ne Moses uzalwe engumHebheru. Okay? Even today bakhona abazala ngabazala bakholwayo. Umuntu azalwe azi ukuthi ekhaya siyakholwa. Abazalwane labo, abantwana labo most of the time baba ne crisis identifying themselves. Bakhula omunye angaze azibone ukuthi okay mina ngoba ekhaya bakhula I'm a Christian. Angaze asibone nesidingo sokuzinikela because ugcoka isikede eside uyathwala makunsizwa vele igcoka kahle. Iye enkonzweni Monday to Friday. Moses wathi sekakhulile, lisi Bible sekakhulile, he made a choice, he made a decision. Wathi I refuse to identify myself namaGibhithe. Ngi-enjoy impilo yesono obesikhashana ngoba iminako yale live iyandlula. Lithi iBhayibheli izwe liyandlula. Liphinde lithi umhlaba nogcwala kwawo umoka Jehova. Nawe umoka Jehova. If you are born again, you are a child of God. UNkulunkulu is your source. UNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, if you know your identity in Christ, you know ukuthi you are secure in Christ. Your future is secure. Masifunda incwadi kaJohn 10, I think verse 28. Lithi labo ubaba ababekile esandleni sami. Lithi no one can snatch them away from my hand. Uthi uyaphinda uthi no one can snatch them. Lokho ukuthi impilo yakho, you understand ukuthi you walk fearlessly, awusabi uSathane, awusabi idemon. Izolo ndo andushilo ukuthi akhonakala ukuthi umzalwane umuntu angakukhulisa abi idemon. Because you are secure. Awusabi ukuthi isitha singakuhlwitha. Because you are safe, you are secure esandleni sikaNkulunkulu. Uphila nje usesandleni sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli konke usebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngokwecebo lakhe nalabo abamthandayo. Konke kusebenzelana kube ngokuhle. If you understand manje ukuthi i-identity yakho in Christ, izimo ongena kuzo does not define who you are. Kuthi today ngiyahlupheka does not define you as a poor person. Bamahlanga ukuthi namhla wenze i mistake wenze isono akusho ukuthi uyisono. You are a child of God. Lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo. Lokho ukuthi malithi konke lithi ukuthi every situation whether i situation leyo yihle noma yimbi, inhlupheko, ayisinhlupheko, everything works together for your good. UNkulunkulu is intentional. Everything enzeka empilweni yakho. Lithi iBhayibheli akavumi even nangezilingo. Ulinga ngokungaphezu kwamandla akho. Lokho ukuthi wangena enkingeni, wangena esilingweni, unamandla to overcome. On top of that, lithi iBhayibheli uNkulunkulu uveza indlela himself. Uyayiweya ukuthi ungayinqoba aphinde aveze indlela so that you don't have to worry. You don't have to worry. Embusweni kaNkulunkulu worry is a sin. Worry is not allowed. Because when you worry in the kingdom, you say, I don't trust you, God, as my source. Worry is the direct opposite of faith. Lithi ukholwa uqiniseka ezintweni ezingabonwayo sikhole as if sikhona. nse uba mahlanga athi wakhe garage imoto ingekho because uNkulunkulu when he says a word it shall come to pass lithi iBhayibheli senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu whatever we speak lithi iBhayibheli amazwi okuphila aselimini lethu lithi futhi iBhayibheli encwadini kaMathewu umuntu uyakujajwa uyakulahlwa futhi uyakwamukelwa ngamazwi awakhulumile asase emhlabeni. Be careful ukuthi ukhulumane. Be careful. Lithi iBhayibheli umuntu uyakulahlwa ngento ayikhulumile futhi uyakwamukelwa ngento ayikhulumile. Amazwi okuphila aselimini lakho. Amazwi okufa aselimini lakho. Whatever you speak uthi Paula konke enikhulumayo make sure ukuthi kuyakha kulabo abakuzwayo ngoba thina singabasembusweni siyakhana lithi iBhayibheli ukuhlangana kwabazalwane siyalolana singabazalwane bese ukuthi we don't need people who gonna preach distraction kubantwana bakaNkulunkulu because hey siya create ngemlomo yethu njengoNkulunkulu lithi iBhayibheli wadala umhlaba ngezwi let it be light. iBhayibheli lithi as a man thinketh in his heart so is he. Nicabango yakho as a child of God usicabanga kanjani wena usicabanga kanjani mosicabanga nje usidefine usicabanga kanjani to define yourself ngisimo okuso na amandla okuphila akuwe. How you define yourself determines ukuthi impilo yakho iyoba kanjani. How you will walk kule ndlela yokholwa. Khuluma ukuphila. Identify yourself in Christ. Amen.
Lelivangeli asinamahlo nilalo. Lelivangeli asinamahlo nilalo.
Oh, Father, you are the pillar that holds my life. Father, you are the pillar that holds my life. Well, I surrender that, Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh, Father, you are the pillar that always holds my life. Oh, Father, you are the pillar that always holds this life of mine. Well, I said, Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh no, Master Jesus, you are the pillar that always hold my life. Ngoba ngazi wena uyisisekelo sempi.
Gumnandu Jerusalem.
John Masimula, we are telling a lap and blister agent who fill a con. Who does he has his into a zinke?
Yeah.
Is Ibanje, Sebantri. The Sagas who are moon to one lame upon. We forget TV. This is a security year, it was his cousin, was his village TV. Doesn't bear a letter I told you, any to I told you, Dallas issue. If you are told TV, you might as well medicine. Yenage Uso and Timanje, Ezra Bandu Basponi said. I could be the one but about my show new family. Not about the Babasponi, the Kutabana, my show new family. Oh, put this much of the Stella from the sponsor and Jan, but then so shall I show what I sponi said. As for the bodies, I don't just have my show new facts. So, bodies.
Hey, oh mama, oh mama, I don't know if I
Soke, sweater, go put it for the struggle,
esithi offering kodwa kunenga phezulu kwazo zonke le esithwalela amandla sithi it's a free will offering which means ngamanye amagama i offering leyo free will it must be more than a tithe it must be more than a pledge it must be more than a vow hallelujah then it depends ukuthi le offering siyenza ngayiphi indlela na kafishane khamba nami sinama ways of offerings sinezindlela zokunikela number 1 we've got a plan offering a plan offering ukuba umnikelo uma sifunda lapha yebo ku 1 Corinthians 16 esho khona uPaul ethi thabathani umnikelo kodwa nayi direction emzowuthabatha ngawo khambani niyolungiselela uqala kweviki ukuthi mina masengiza noma nithumela amanye amadoda la ngiuqelela khona nuse lomnikelo iplan ibandla elinalo through offering that is why la kune plan ama plans wethu amanengi akakhona ukuphila ngamandla ngoba distetshwa yini iplan ayikhambi yodwa iplan ikhamba ne commitment are with me sazana bazalwane if ama plans webandlena through ama offerings akhona a plan weloyeko sanikezwa wona uma khona ukuthi akakhambi ngendlela khona ngalo which means ibandla alina commitment kwi offering Come on. There was a plan. Ayesa nomos. Ukuthi yebo, tshela abantu bami bangakhele ini itempe. People ababa committed. Iluka sezidala zalisa ama plans wabo ukuthi zaziphothelela ukuthi siphile. Zazenza umthanyelo ukuthi siphile. Wonke umuntu owayesebenza imali yakhe noma yini wayayiplanelwe ngecommitment abanayo. Kwajama zonke izinto. Bakhizile inkosi likhulumile lathi sakhe ithempeli yilapho kwenza yini bathi noma sebanikele bathi mothe labantu banikele ngokukhaphezwa kwakhona wabajamisa wathi asena lawo kuthi siubeke kuphi umnikele mara labda na commitment khona ayenzeki into ifana leyo that is why iyaba khona iplan offering ukuthi egcineni kwelanga sonke there is a pledge against umsebenziso owenzakala kwebandleni ngolu pledge anga 100 rand uyokukhumbula ngo December nabo umtshelo esigodini ukuthi kuyisana amaphepha so lo waphenda nini ngo February which means you are not committed to the work of God
usiyanga
number 2 khona kuleli verse ne unplanned offering before ngiyalapha laphuma izwi kwaGaya kuthi tshela abantu kuthi bangakhele ini bangilungisele ini ithempeli abantu bathi kwaGaya bathi kusenga kabukuba yini isikhathi that is why wathi batshele ukuthi bayokutshala ezikhwameni zabo mara ziyokuvuza bathi batshele bayokwembatha mara bangafuthumayo why is because hayi ukuthi bangana mali hayi ukuthi bangana next bayokhala endlini ezihle mara bangabi lakho kwalelise but the lack of commitment
my Jesus
hallelujah siyabonga bazalwane the 2 minutes esele engina ngifuna ukusho lokuthi ngizange zimbi the plan offering eba khona enabantu abacommitted iyaphila hallelujah bazalwane iphila ngendlela ukuthi elibandla elinganayo iplan offering ekhonakala ukuthi iphile sizokhuluma ngezwi eBhayibhelini mara abantu abasho ngikhona la sibe neplan offering ebe ne 4 months plan yokunikelela abafelokazi it was successful yayisuka women's conference yaphilelwa lapho yayokupheleliswa ngenkonzo kubaba nabomama because of it was a plan sangube ne problem ukwenza 75 yama parcel parcel it was worth 463 rand because there was a plan and a commitment offering ongayikhethela isikhathi hallelujah ayikhona ukuphumelela you must create time for your offering. Sister, you believe that much. Sine unplanned offering. Unplanned offering. You know, ukuthi sikhona sila. I plan directly umoya oyingcwele okuthinta ngayo e involve highly a touch yokuthi oh God give a touch yakho. That is why I'm plan offering eBhayibhelini uma siyifunda mawuthola umzalwane onesihawu lapha kulo mzekeliso bathi ngubani olungile kona yebo nendaba eyigcwelegcwele walinyazwa umuntu endleleni elinyazwa igcwelegcwele bahlula abantu abaphethe amabhayibheli bahlula abantu abathi bayazi inkolo bahlula abantu ababethi banelisi bambheka kuphela le sithi sibanisi wavela umuntu owathi bakaflapha njengakubekungana plan lokuthi ekugcineni kwelanga eplanini yakhe akuhamba ngayo ayale thina njengatiswayo the free offering esizoyibawa la it's unplanned manje. Kamala makaba the wallet on bed osuke nayo ekhaya there was no plan ukuthi ekugcineni kwakho la ungadinikele nge 500 rand but the cash eba khona can guide you. That is why it's a bank to me with none of my touch wayengadistetshwa ukuthi la kunama absa bank bese is a bank engemva kwale nkonzo people ababe touched besijambe kuma queue imali beyiza ithi sithi uNkulunkulu ngeze yadistetshwa i-technology ekhona. But because of what? Because of the touch. Waba touch wabelesi sikhathi sakhe wamhelebha lo muntu wamthwala wamkhashela nomuntu wambhadela wathi mbheke lo muntu. Uyakhulumela wadistebheka ama-plans wakhe wadistebheka i-budget agada nayo because there is a touch. Unikelo ongana touch unokubalaba laphakathi. Unikelo ongana touch makuvela izitsha kuyabalabaleka. Unikelo ongana touch unokuthi yenzani imali le. Unikelo ongana touch uthi sinikele mini. Unikelo ongana touch uthi right through nabathi bakumahlango sesiyazi ngijimani nizokunikela uma uNkulunkulu angamsiza. Phelile in 5 minutes ya but mina ngithi sikhona sila angiqhazele la. Kule nkonzo esiyo you can make a plan today ukuthi God I'm making a plan ukuthi next year where I crusade ngaya khona I'm going to create time I'm going to prepare myself ngiyokujamisa zama ezinye izinto ngiyoyibhadela music system ngiyone noma bangathi sweating 10,000 ngeze ube ne problem ngiyokubahlela ukuthi ihlelo le music system likhoste mali because wenani when a plan waba nemtshisakalo wazikhomita kubani kuNkulunkulu sizonikela sizonikela commit yourself to the work of God. Ubona kuma localist wethu sole ukwajama insimbi ezingapheli kuza ama temple because we are not committed bangaka bathoma ama foundation before zona zaja seba medisa ngazwa abantu bathi ndine ezinye khoneni solo zabe kwango 2007. You are not committed to the work of God. Hey, yes, sir. Uma ngibe silethe sizitsha ukuthi singaki mvilo MC uzokubona nje la kuye sihlabelela abangithe mina sivulile indaba yokugijima ukuthi uzela gijima uzela lokuthi umnikelo ezinye izinto zethu khona ngena yobunengi bethu ngiyakhona ukwenza le convo yokuzala ningene nje then MC uma ubonakala ukuthi isikhathi ungawustopona ungena laba bantu you can go with your program bazalwane mina ngisasho la sithe eminis bethu isiloge sokuthi iba mhlatshelo nganamanje
uJesu ngelilanga wawa manje abantu benikele. Uma ngala abantu wenzani uJesu kanti yabala ukuthi ukhona ukunikelela ngani.
Thank you. Jesu. Ngingumuntu weprotocol kodwa iyangihlula isikhathi sami bathandekayo. Ngiyacela ukunibingelela nonke. Ningixolele bazalwane egameni likaJesu. Ayibonke Nkosi, Musa Mzwane ngisindisiwe. Thethelela izono Jesu ngisamthanda. Ngisengakambona ufana naJesu empilweni yami. Wangisita wangigcina ngimncane. Abantu bathandekayo. Esigodzini lesithelelekile nje esigodzi lesincane lapha eTshaka Stad. Abantu bathandekayo. Uma ngisindiswa kwagcwele bogogo nje bomake. Abantu bathandekayo. Ngangedwa ngingumfana lomncane ngalandzela abantu bathandekayo. Manje bekuthi mfundisi uma umama maye enkonzweni during the week athi maye ngibuza athi uyeza na ngithi ngihamba ngizokuthola abantu bathandekayo. Ngoba bengibalekela ihlazo lokuba ngilomfana bakhulume ngamalasibhoni emini bekuzawuthiwa amalasibhoni tendencies sanibona nibathandekayo. Kodwa bengibalekela ihlazo lokuba ngilomfana olandela bogogo abantu bathandekayo. Kodwa uNkulunkulu wangigcina kuleso simo kungenamfundisi kungenani boba bebafika njalo ekupheleni kwenyanga. Inyanga yonke iyophela Monday to Sunday ngihleli ngilalela bogogo bashintshana ngami.
Jesus.
But kunesifo ngapha ngihambe ngiyolalela bogogo. Kanti uNkulunkulu unento enhle ihlelile.
Hayi Nkosi yami. Hi Jesus.
Nami ngizosho njalo ebusuku ngithi there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa. Sambona bazalwane. Anginaso lesinye. Anginaso lesinemandla. Ngithi akusekho ukulahlwa. Ngiyacela intisizo leti 3 embikothi shumayele egameni lika Jesu. Angisendile okuningi. And angisoli MC ngisolani nebazalwane. Bekathi nakayivala nishaye tandla ngidumadume ngithubele niyicule and uma ngingadonsa ningangisola kanti manje isikhathi sidilwe ngithi ngicela labayi 3 egameni likaJesu sikhuluma ngetitsha bazalwane. Umpostoli Paulo nakakhuluma ngetitsha usho amagama uthi kunetitsha there are vessels of honor. Uyathi bala titsha uyatisho bazonetitsha nomfuna so dinsathu emvokoloko siyothandaza funa ngaqethi kodwa ngiyathembisa sithothandaza sanona bathandekayo. Ngicela ufunde uJeremiah chapter 28 verse 2 na 3. Jeremiah chapter 24 egameni lika Jesu. Ku chapter 24 ngizokutshela ukuthi funde ubani egameni lika Jesu. Highlight something sicedelela manje ku 24 ufunde 1 no 2 egameni lika Jesu. Isihloko sethu sithi kubuyiselwa kwezisha. Amen bathandekayo. Sondela asitale ku 28
chapter
28 is for the uves. Thank you Jesus. 2 to 3 and then in 24 funda verse 1 to 2 siyothandaza.
Usho kanje uJehova Sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi ngilaphulile ijoka lenkosi yaseBhabhele.
Verse 3 mafundisi.
Ingakapheli iminyaka emibili ngiyakubuyisela kule ndawo zonke izitsha zendlu kaJehova azithatha kule ndawo kuNebukadnezari inkosi yaseBhabhele waziyisa eBhabhele.
Bamba ingakapheli. Not after 2 years, but within 2 years I will restore the vessels of the temple of Jerusalem that was taken by King Nebukadnezar to Babylon. Uma uNebukadnezar atithatha watithatha naye wayotifaka ku kingdom yakhe eBabylon. I'll explain the history. 24 verse 1 to 2. Thank you Holy Spirit.
uJehova wangibonisa amaqoma amabini amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. uNebukadnezar inkosi yaseBhabhele esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakimi inkosi inkosi yakwaJuda nezikhulu zakwaJuda nezinyanga zomsebenzi nabakhandi wabasusa eJerusalema wabayisa eBhabheli.
Amen, ma. Uverse bandwe.
One.
Verse two.
Elinye ikoma lalinamakhiwane amahle kakhulu enjengamakhiwane ayingqalabutho. Elinye ikoma lalinamakhiwane amabi kakhulu engenakudliwa ngobubi balo.
Amen phela.
Amen.
Lo Nebuchadnezzar ngathi ubuya kaningi. Kuna 2 years each. Amen bathandekayo. Siphakamise basibone. Uma kungathiwa kuyaphakwa abazalwane laba baphakamise isandla labangadlela kiso. Kunesinye bathandekayo. Sondela. Siphakamise. Uyakhetha manje ufuna indlela kusiphi ufuna phakwe manje. Why singadli kulesi? Singolile. Phakamisa kwakho nawe Alex. Nase sinye. Asisenzeni bazalwane lesi. Hey. Ubani uzodlela la? Nasi singolile maybe kunethemba. Kodwa uJehova uthi nangisibheka bezingolile esinye sisihle. Uthi manje sengidenda njani ngoba le teacher tinga le ndlela. Uthi Jesu, I have the solution.
My Jesus.
Uthi kungenzeka singolile kodwa iplan ikhona. Uthi singangolisitsha kodwa ikhona igazi. Daniel chapter 5 verse 1 to 2 ungifundzele na verse 5 mamfundisi bese ungifundela 25 to 27 bese ungifundela Ezekiel 37 verse 1 until 5 ujambe uye ku 8 ngenziwa isikhathe was going to go deep. Ngiyacela ukusihlonipha, ngiphusha abantu ukuthi basihloniphe. Kuyangibiza nami manje ukuthi ngisihloniphe egameni lika Jesu. We are about to pray. Ungakhohlwa ngalezi tsha ngihlanye bazalwane ngize nginilethele teacher. I'm trying to kunenza an understand. Ungakhohlwa ngazo asiqedane. Verse 1 to 2 ujambe ufunde verse 5 and then umfundisele verse 25 to 27 and then uye Ezekiel chapter 37 verse 1 ugcine ku 5 and then ujambe uye ku 8 and then isivale ma Bible.
Daniel chapter 5 verse 1 and 2 ithini lika Nebuchadnezzar uBelshazzar inkosi wenzela izinduna zakhe eziyizinkulungwane idili waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane uBelshazzar esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kuletshwe izitsha zegolide nezesilifa uNebuchadnezzar uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema. Uma inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancinza zayo baphuza ngazo basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini leli kaNkulunkulu yaseJerusalema inkosi
nezifive
ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba maqondana nothi lwezibani kokunamekiweyo kodonga lwendlu yenkosi inkosi yabona ingxenye yesandla esalubayo.
Verse 25 to 27.
Okay. 25. Yino umbhalo owalotshwa. Mene mene tekel ufasin. Oh, nansi incazo yalento. Mene uNkulunkulu ubalile umbuso wakho, uqedile. Tekel ulinganisiwe esilinganisweni ufunyenwe ulula.
Peres. Peres is right, ma'am. Fundisingisi. Umfundele nethi uverse 27 esingisini egameni lika Jesu.
Tekel means weight. You have been weighed in God's balances and have failed the test.
Jo. Umfundele uverse 26.
This is what it means. Mene means numbered. God has numbered the days of your reign and they are ended.
I'm not King James. I want to pray with somebody. Bazana, I've been in labor for the past 2 weeks and funa siyothandaz. Amanza yaphuma. Asigijimene egameni lika Jesu. Asambe ke siye Ezekiel chapter 30 yiyo mama asizwe 26 to 27.
This is the interpretation of the matter. Mene, God has numbered the days of your kingship and brought them to an end.
Tekelo
Tekel, you are weighed in the balances and you are found wanting.
You have found one thing. Okay. Ezekiel 37 verse 1 to 5 which I'm doing 8. Siyabuyisa ngasibona.
Sangikhipha ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Wangindlulisa kuwo ngawazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lawo mathambo akaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalawo mathambo uthi kuwo nina mathambo omileyo zwanini izwi lika Jehova isho kanje inkosi uJehova kulawo mathambo ithi bhekani ngiyakuningenisa kini umoya niphile.
Verse 8
ngase ngibona bheka kwakukhona imisipha phezu kwawo wahluma nenyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu kepha umoya wawungekho kuwo.
Hayi wawushe
umsebenzi yonke imihla
ngisela
Jesu. Let me decrease so that you can increase in the mighty name of Jesus. Amen. Like, umfana wakhe
uJehova uNkulunkulu. Lithi wenza igciki, wenza a feast, wa invite onke ba kings bafika. Lithi umcimbi asathubeka, wakhuluma lomfana wathi yeah, no, kune teacher letheta na babe Jerusalem. Kade dihleti le teacher, tingasetshenziswa lapha. Sekumele tsebenze manje nyatifuna. Kwathi wathi khokho. Takishwa teacher. Lithi pepe bathi tse bathi khokha, bathatha le teacher banathela kilo lwayi. Into esenza bazalwane sithi kukhuluma uNkulunkulu nakhuluma mina kungukuthi uNkulunkulu akakhoni ukwehla azokhuluma nani sokufuna sebenzise umuntu uzongizwa uma basithatha lezitsha lithi bebe bekadakiwe adakiwe adakiwe umfundisi aphelile lithi kwaphela konke utshwala wabona isandla. Isandla! Ngibona isandla namhlanje ebusuku. Lithi iBhayibheli isandla lazomfatha ungwane. Sabhala amagama sathi mene. Jo! Mene! Jo! Tekelo! Ufalsinje. Kunento engidistebhayo lapho. Uma bhala lo mene umbhala ngethulo umbhala. Ngamanye amagama uJehova uthi enough is enough.
Ngibona yini mina nje siyangona yini
Kanti uJesu hayi ubuka le ngiyathemba ke nawo ngoba umnikelo wona eyi wasebenza ma. Umnikelo phela awenza usebenzeli nabantu abazosebenzisa usebenzela wena. Umnikelo usebenzisa wena ungathi nje uyalobha kanti uzobha wena uphethe isibhamu ufuna ukuthi yami uyajibula mina usijibula wena. Usikhomba isibhamu ufuna ukuthi hayi ngizoba eyakho le nto. Umnikelo lo uvula iminyango for wena. Kho wena. Next time na uzonikela uvele wazi ukuthi ngizovula iminyango yami. Angikho lapho ngithe ngizoba u-MC. Bese ngidlula nje. Ngako lo mdlula ke. Ngidlula. Eh, ngikwenzeka ngidlule. Siyahlabelela abazalwane somdumisi uNkulunkulu wethu. Eh, ngako lo mdlula ngiyadlula nje. Akusukuthi mhlambe ngizonyodlaka ngako nje lo mdlula ku-MC nje bese ngiyadlula. Ngabe sekuthi hayi ngisibashimalela afuna ke msibisa hayi nakho nje lokudlula nje
iphela yomjuju lethu
sizohlabelela siphethe umvangeli la mina ngikusho ngesibindi mangiphethe umvangeli ngithi umvangeli mawumnikeze 1 hour enayo i1 hour ayinawo uyasibuka isikhathi wahleli la enayo i1 hour usebenzisi 1 hour. Kodwa umvangeli mayibona ukuthi 1 hour ayisekho. Yazi uthatha inkulumo yakhe ayifinge iphelele. Hayi ukuthi ingapheleli, ayifinge inkulumo ibe umvangeli. Manje ngizobiza umvangeli lapha. Masihlabele ngizobiza umvangeli la uphethe sakhe isikhathi uyasifuka. So uyasho nje ukuthi hayi ngobuJehova sokhulumile ngizakuthinta la. Thinte la, ngithinte la. I ama vessels lawa abe restored. Pero umvangeli wathi 5 minutes emza baba ume lapho konke efuna ukukhuluma ngoJesu. Lawa uzoqala umtshele uthe mina phela ngo 1950 hey ngijakiwe wafika uthi umuntu una 5 minutes ukunikeza 5 minutes ufuna ukuthi umtshele ngoJesu.
Hlale dabe. Yo.
Sizohlabelela.
Hena khoyikama baba
sambathandekayo ngiyacela ukunibingelela nonke ningixolele bazalwane egameni lika Jesu ayibonke Nkosi Musa Mzwane ngisindisiwe thethelela izono Jesu ngisamthanda ngisengakambona ufana na Jesu empilweni yami wangisita wangigcina ngimncane amen bathandekayo esigodzini lesidelelekile nje esigodzi lesincane lapha eTshaka Start amen bathandekayo uma ngisindiswa kwagcwele bogogo nje bomake amen bathandekayo ngangedwa ngingomfana lomncane ngalandzela amen bathandekayo manje bekuthi mfundisi uma umama maye enkonzweni during the week athi maye ngibuza athi uyeza na ngithi ngihamba ngizokuthola amen bathandekayo
ngoba bengibalekela ihlazo lokubang lomfana bakhulume ngamalasibone eminde ekuzawuthiwa amalasibone tendencies salibona nibathandekayo kodwa bengibalekela ihlazo lokubang lomfana olandela bogogo amen bathandekayo kodwa uNkulunkulu wangigcina kuleso simo kungenamfundisi kungenani boba bebafika njalo ekupheleni kwenyanga inyanga yonke iyophela Monday to Sunday ngihleli ngilalela bogogo bashintshana ngami
Jesus.
But kunesifo ngapha ngihambe ngiyolalela bogogo. Kanti uNkulunkulu unento enhle ihlelile.
Hey Nkosi yami. Hi Jesus.
Nami ngizosho njalo ebusuku ngithi there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa. Sambonani bazalwane. Anginaso lesinye. Anginaso lesinemandla. Nitha kusekho kulahlwa. Ngiyacela imsizo leti 3 embikothi shumayele egameni lika Jesu. Angisendile okuningi. And angisoli emsingisola nini bazalwane. Bekathi nakayivala. Nishaye tandla ngithumathume ngithubele niyicule. And uma kungadonsa ningangisola. Kanti manje isikhathi sidilwe ngithi ngicela labayi 3 egameni lika Jesu. Sikhuluma ngetitsha bazalwane. Umpostoli Paulo nakakhuluma ngeteacher usho amagama uthi kune teacher there are vessels of honor uyatibala teacher uyatisho bazone teacher namfuna ukukhuluma ngabe ebusuku dinsathu emvoko lokho siyothandaza funa ngaqethi kodwa ngiyathembisa sithothandaza sanona bathandekayo ngicela ufunde uJeremiah chapter 28 Verse 2 na 3. Jeremiah chapter 24. Egameni lika Jesu. Ku chapter 24 ngizokutshela ukuthi funda ubani. Egameni lika Jesu highlight something. Sicedele lamanye chapter ku 24 funda 1 no 2. Egameni lika Jesu. Isihloko sethu sithi kubuyiselwa kwezisha. Amen bathandekayo. Sondela. Asitale 28.
Chapter
28. Chapter 28 is for the verse. Thank you Jesus. 2 to 3. And then in 24 sifunda verse 1 to 2 siyothandaza.
Usho kanje uJehova sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli uthi Ngilaphulile ijoka lenkosi yasebhabele.
Westri mafundisi.
Ingakapheli iminyaka emibili ngiyakubuyisela kule ndawo zonke izintsha zendlu kaJehova azithatha kule ndawo uNebukadnezari inkosi yasebhabele waziyisa eBhabele.
Bamba ingakapheli. Not after 2 years, but within 2 years, I will restore the vessels of the temple of Jerusalem that was taken by King Nebuchadnezzar to Babylon. Uma uNebuchadnezzar atithatha, watithatha naye wayodifaka ku kingdom yakhe eBabylon. I'll explain the history. 24, verse 1 to 2. Thank you, Holy Spirit.
UJehova wangibonisa amaqoma amabili amakhiwane ebekwe phambi kwethempeli likaJehova. UNebukadnezari inkosi yaseBhabele esethumbile uJekoniya indodana kaJehoyakimi inkosi yakwaJuda nezikhulu zakwaJuda nezinyanga zomsebenzi nabakhandi wabasusa eJerusalema wabayisa eBhabele.
Amen, ma'am. Uverse bandwe.
One.
Verse 2.
Elinye ikoma lalinamakhiwane amahle kakhulu. Enjengamakhiwane ayingqalabutho. Elinye ikoma lalinamakhiwane amabi kakhulu. Engenakudliwa ngobubi bawo.
Amen phela.
Amen.
Lo Nebuchadnezzar ngathi ubuya kaningi. Kuna 2 years itsha. Amen bathandekayo. Siphakamise basibone.
Uma ngathiwa kuyaphakwa abazalwane laba phakamise isandla labangadlela kiso. Kune sinye bathandekayo. Sondela. Siphakamise. Uyakhetha manje ufuna indlela kusiphi ufuna phakwe manje. Why singadli kulesi? Singolile. Phakamisa kwakho nawe Alex. Nase sinye. Asisenzeni bazalwane lesi. Hey. Ubani uzodlela la? Nasi singolile maybe kunethemba. Kodwa uJehova uthi nangisibheka bezingolile esinye sisihle. Uthi manje sengibheka njani ngoba le teacher adinga le ndlela. Uthi Jesu, I have the solution.
My Jesus.
Uthi kungenzeka singolile kodwa iplan ikhona. Uthi singangolisitsha. Besungufundela 25 to 27. Besungufundela Ezekiel 37 verse 1 until 5 uchambe uye 8. Ngenziwa isikhathe was going to go deep. Ngiyacela ukusihlonipha ngiphusha abantu ukuthi basihloniphe. Kuyangibiza nami manje ukuthi ngisihloniphe egameni lika Jesu. We are about to pray. Ungakhohlwa ngalezi tsha ngihlanye bazalwane ngize nginilethele teacher. I'm trying to go and understand. I'm not sure what I'm saying. Can you check verse 1 to 2, which verse 5, and then we'll put the verse 25 to 27, and then we make Ezekiel chapter 37, verse 1, which is 5, and then we'll jump to 8, and then it's valid my Bible.
Daniel chapter 5 verse 1 and 2 ithini lika Nebuchadnezzar uBelshazzar inkosi wenzela izinduna zakhe eziyizinkulungwane idili waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane uBelshazzar esalinambitha iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesilifa uNebuchadnezzar uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalema Uma inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancinza zayo baphuza ngaso basebeletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini leli kaNkulunkulu yaseJerusalema inkosi
nezifive
ngasona leso sikhathi kwavela iminwe yesandla somuntu yaloba maqondana nothi lwezibani kokunamekiweyo kodonga lwendlu yenkosi inkosi yabona ingxenye yesandla esalubayo
Kume, verse 25 to 27.
Okay, 25. Yino umbhalo owalotshwa. Mene mene, tekel ufasini. Oh, nansi incazo yale nto. Mene, uNkulunkulu ubalile umbuso wakho, uwuqedile. Tekel. Ulinganisiwe esilinganisweni ufunyelwe ulula.
Phelele. Right, ma'am. Fundisi ngisi. Umfundele nethi uverse 27 esingisini egameni lika Jesu.
Tekel means weight. You have been weighed in God's balances and have failed the test.
Jo. Umfundele uverse 26.
This is what it means. Mene means numbered. God has numbered the days of your reign and they are ended.
I'm not King James. I want to pray with somebody. As I've been in labor for the past 2 weeks, and funa siyo tandas, amanza ya puma, askichi mene kameni ka Jesu. Asambe ke siye Ezekiel chapter 3 yiyo mama Asizwe 26 to 27
This is the interpretation of the matter Mene God has numbered the days of your kingship and brought them to an end
Tekelo
Tekel you are weighed in the balances and you are found wanting
You have found one thing. Okay. Ezekiel 37, verse 1 to 5, which I'm bringing 8. Siabu is Sandra's born.
Sangi kipango moya ka Jehova. Sangbera Pratwes Koti Sasitwele Amatabo. Wangidlulisa kuwo ngawazungeza bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu wayesethi kimi ndodana yomuntu lawo mathamba kaphila na ngathi Nkosi Jehova wena uyazi wayesethi kimi profeta phezu kwalawo mathambo uthi kuwo nina Zwanini izwi lika Jehova isho kanje inkosi uJehova kulawo mathambo ithi bekani ngiyakuningenisa kini umoya niphile
verse 8
ngase ngibona bheka kukhona imisipha phezukwawo wahluma nenyama nesikhumba sawasibekela ngaphezulu ngephumoya wawungekho kuwo
hayi wawushe umsebenzi yonke imihla
ngisela
mangishumayelezwa uNkulunkulu wethu likhumushe ebusuku egameni lika Jesu let me decrease so that you can increase in the mighty name of Jesus amen
likaNkulunkulu. Kwenzeka ngelinye ilanga isaqhubeka le process wafika uNebukadnezar endaweni yaseJerusalem. Lithi iBhayibheli uma uNebukadnezar wafika eJerusalem wathatha izitsha zaseJerusalem wahamba nazo eBabylon. Uma thatha izitsha zase because in translation ithi he took the treasures of Jerusalem. Lithi amanye beka wadumu lemthangale. Ngathi ngiyambona phethe something awafa. Makaqeda wahamba na umfundisi nakasuka lapho wayewanamathisela endlini yakhe eneyithixo zaseBhayibheli. Lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wethu wathula kwangathi akaboni. Hey, sanibonani bazalwane. Lithi wasemshala amagama wathi nyalo sengiyatifuna titsha dam. Uthi within 2 years ngiyophula amajoke aseBhabhiloni. Within 2 years ngiyokulanza lokudliwa esikhonyana. Within 2 years titsha tiyabuya eJerusalem. Tilanzwa eBhabhiloni tibuya eJerusalem. Uma ufunza iBhayibheli naleli gama le bathi it's an exile. An exile it's a person othethwe ekhantrini yakhe wayehlukumezwa kwenye ikhantri. Meshach, Abednego. It's a paper now from the chapter 1. And what in that Daniel? They were filled with knowledge. They were the laws of cool. And they become Sabbath of Jehovah. But that one, by your valet. Lalela, is it ya? Is it ya? Relax, Amazon. Is it ya? Zase Jerusalem, Zatatwa, Zamigiswe Babylon. UNkulunkulu wathula apha nithini zisetshenziswa. Lalela bazalwane, number one, kunento uJehova yenza kuqala. Uyabavumela boShadrach, Meshach na-Abednego bafakwe emlilweni. Uma qeda kubavumela uyathi ukuthi leti thitshe ngani leti hlobile. Akunandaba sitsha sami sithethwe sanikiswa eBhabhiloni. Kwathiwa uma letitsha kumele tikhothame, tikhothame letitshixo zaseBhabhiloni. Unkulunkulu wasukuma wema ngetinyawo wangena emlilweni. Into eyenza uThixo asukume ukumisuse kwezitsha, ukusetshenziswa kwezitsha endaweni erong. Sathithi uyadlala samyeka lapho wavela naDaniel wathathwa wafaka emgothini wengwenya. UNkulunkulu wasukuma ngendeka sathana umthethe eJerusalem kodwa kasiye waseBhabhiloni. Leliye langa ngamlanza within 2 years ngamlanza. Connect sisiyahamba. Thank you Holy Spirit. Lithi izwi leBhayibheli uNebukadnezar wathatha lezitsha wayozibeka ethempelini lakhe. Uma uNebukadnezar athatha izitsha azibeka ethempelini lakhe, umfana wakhe ngelinye ilanga wazibona izitsha. Wakhanuka ukudelela uJehova uNkulunkulu. Lithi wenza idili, wenza a feast, wa-invite onke ama-kings bafika. Lithi umcimbi asathubeka wakhuluma lo mfana wathi ye no kunetitsha letheta nababa eJerusalem kade tihleti le titsha tingasetshenziswa lapha, sekumele tisebenze manje. Ngiyatifuna kwathi wadikhokhwa takhishwa titsha. Lithi iBhayibheli bathi into sebadikhokha bathatha le titsha banathela kilo liwayini. Into esenza bazalwane sithi kukhuluma uNkulunkulu nakukhuluma mina kungukuthi uNkulunkulu akakhoni ukwehla azokhuluma nani sokufuna asebenzise umuntu. Uzongizwa. Uma bazithatha lezitsha lithi iBhayibheli bekadakiwe, adakiwe, adakiwe umfundisi aphelile. Lithi kwaphela konke utshwala wabona isandla. Wabona isandla! Ngibona isandla namhlanje ebusuku. Kufal Sinch, Kunenden Tistepa Yonapo, Uma Palalo Mene Umpala Retulum Pacha. Kamayama Kamoto, enough is enough. I have calculated your debts and they are not but Nebuchadnezzar. I have come to pay Tabatu Bama Ketchali Shiwa, Sons of a Kipa Manche. Jesus. Amen. Waphinda kabili. Amen. Waphinda kabili.
Hallelujah.
Isu leBhayibheli lalichaza lihumusha lamagama lithi your days are numbered. Lithi they have been calculated. And atholakale lula. Nakafakwe isikali nakasho lutho. Akunandaba ube nisetinto. Kodwa mina uNkulunkulu sekufikile ngamala.
Yeah!
Scotty Summer Camp. Scotty Summer Camp. I'm not talking about the sketches, guys, and it's feet. It's gonna be repaired. Restoration is taking place. We are going to sell. Jesus, I'm about to pray. Thank you, Holy Spirit. Uyisitsha esinjani. Uma bamletha uMary Magdalene, kunento engiyibonayo futhi Bhembe, ngibona ini? Ngibonani? UMary Magdalene, uma bamletha kuJesu, ngibonani ncwe? Ngibona isandla. Yo!
Yeah, man.
Jesus. But
manje uma sekamtshelile lokho bathendekayo uthi lo mama uthi Jesu
ake ngubuze angikwenzela isibonelo esihle ukweleta umuntu 50,000 the very same person omkweledayo umkweleda 1,000 lo muntu esimkweledayo uthi kithi manje na ngiyasicima lesikwenethi inkohliwe ngaso wasambhatala lo 50,000 ngasambhatala lo 1,000 uthi Jesu ngibani lo tawujabula kakhulu lo wa 50,000 sambulo leso lo make bekangathembi uma buka ipastia yazi kwangathi iBhayibheli lenze ngamabomu lo mama lamshiya namasikazi ngizamile ukuphenya mfundisi angithola shintshwa igama abanye bebatshintshwa amagama kodwa yena ngizwanga ukuthi elakhe belikade lithini lithintwe lathini kodwa ngiva bathi uMary Magdalene sanibonani uMary Magdalene lona uyaqhubeka uyamlandela uJesu uyazi lo mama lo wa understand ukuthi into yenkolo woza manqobo into yenkolo it's a relationship irelationship without the communication is dead uthando liyaphela uma abantu bengaxhumana lo mama wathi ngizomsondelela ngathi nyamuzwa wathi lapha yokhona ngokuya bona wabathu Jesu hayi mama wathi ngikhona wathi ngiyobethelwa wathi ngikhona umfati ufile wathi Jesu woza umfati ufile lalela ke into eyenza iBhayibheli ithi uJesu lapha kule khaya bekasondelene naye uLazaro naye lo mama uMary Magdalene lo mfundisi lapho uJesu khona lo mama bekahlala khona lo mama understand ukuthi this thing is a relationship in order for mina ngithola izinto ezikuJesu mina noJesu kufuna sicommunicate your Bible is your friend your prayer is your friend lana bazonikuyathandazo this is a relationship that's the only way sister Abigail you can communicate with God and once you cut off the network you are dead you are doomed kodwa lo mama yebo indishi repairwe kodwa inamasikazi abantu nabambona bathi bengayisifebe bathi uyisifebe wena ufuna ukuhlubuka ngoba abantu abakuthembi ukuthi usindisiwe ngenxa yepast yakho lalela is salvation you don't need anybody's approval I don't need my parents approval this is the relationship between me and God ukuthi awungqualify wena as long as God qualifies me that's what matters and then your business is to live the holy life you cannot convince everybody You want to excite the entire community. So for in 2 weeks. I'm about to pray. Masuka lapho noma uJesu yobethe udadewabo uya complain mfowethu prince. I think it's chapter 10 verse 38. Uthi ayi man nkosi kanti awusakhathazeki na udadewethu ungishiyile. Ngibathe mbathe nomuntu busy ngamaBhayibheli. Ngibathe ngeze izintsha lo muntu kamathele. Ake umkhulumise. Mata mata kwathatheka ngetintfo letine satsa wena ukhetsile senabelo lesihle lena ngeke aphuco sona lalela mfana sekhaya nawe ungakhetha senabelo lesihle lo ngeke uphuco sona ubhizi bizi ngeBhayibheli atangatha zithi mzala la uthi kodwa yena ngathi ngiyamuva athi ngiyalangazelela ngilangazelela wena nkosi yami I think impumbile kodwa ingoma yakhe beyihamba lapho ithi ngiyalangazelela ngilangazelela wena wena kakhulu athi umphefumulo wami womile usitsha lesinjani phelile unyaka usitsha singcolile usseva awufuni ukushintsha Ngiyamthanda lo mama uyazi uPetro ngimsolelana emva kokuthi uPetro afike uJesu uPetro uvangelwa ngulo mama Lesitsha babusibaya uthi asibulawa sixoshwe kusasa uzosizwa yiso Lo mama uyagade thuneli uyagade kwangathi ngiyamuzwa
athi ngizohlala ushilo izethembiso zakhe simile simuyebo simile shebo bayethembisile athi uphi 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 bathi ubuyile uvukile athi uphi mfuneni athi come here Mary is a lamer uma fika uMary uJesu uthi hamba ovangela manje Mary hamba obatshela manje Mary siyohlangana eGalile uthi hey Mary ungakhohlwa sakuthi ngoza la Mary uthi Mary ungakhohlwa nomphetho I'm trying to think kuthi ngabe bekuyimi bengizowenza njani bengizobuza ngithi the very same person obekathi mangife izolo sekuthiwa mina ngiyomlanda ngimtshele ukuthi igazi likaJesu lisana amabele naye uJesu uthi come here Mary hambo batshela ungamkhohlwa naphetho
Jesus. uyazazi uyazibonela uyazazi uyazibonela angeke ukusize hey ukushala ngenkani angeke ukusize lelithuba lenzele wena lelithuba lenzele wena you can be restored once again you can be restored once again uyithathele ndawo lelithuba lenzele wena ungahlali ngathiwe ngurayithi ukuthi sikwafuthi yakhona kusize kalutho uyazazi wena uyazazi ukuthi usulekile
sisetshenziswa le bhagweni sitsha sakho kube bengikwazi ukuhlabela bengizosho ukuthi he will touch you with his hands
he will feel his presence you will never be the same again
he will touch you Akulandaba uthe intractions akini bebakwiza ngobantu but you never be the same Salela ngitshele uthi ulakhe that is your identity lo ithola manje that is why bayeke labakwiza ngento yayizolo indlulile
Jesus
Bona mase sothola identity entsha iyo ke kumele uyisebenzise iyo le ozoyisebenzisa bayeke labazokwiza ngento abakwiza ngazo Ngoba ngeke sibavimbe ukuba makubizi. Ngoba besohamba sesishaya la abantu nimbizelana odadewethu bani yaphezo lo sesishaya abantu sishaya abantu kuthiwe labazali bayisha. Angeke sibavimbe. But now you have a new identity. Because what bakubiza ngale nto izolo ubatshele ukuthi yaba yazi laba abantu abazi laba. Yazi njani ubatsheleni laba bantu abazi. He will touch you.
With his hands you will feel his presence. You will never be the same.
Yabona 2018 wakho no December 2017 wakho akuphili safana Yazi wenze kahle ngoba la ubheke u 2018 wakho muhle kanjani Yazi wenze kahle wabana cishe wayiluzisa wangabi la u 2018 wakho bowuzoba senkingeni but man 2018 wakho Yazi usoft man umnandi ufiwe 2018 wakho Ngathi ngokuba la nje ine move of God 2018 wakho hayi man ulekele hayi ngiyandlula injini la ngithi ngathi nqaba nje lokudlula hayi uthenge shumele nqaba nje lokudlula ngiyandlula nje esiya kuma announcements Prince Khosana nomfundisi
Be to me, pray. Oh, yeah,
wethu siyabonga usuku senzele lona namhlanje kunonkulu omuhle siyabonga ukuthi kube icebo lakho ukuthi namhlanje sibe khona la kunonkulu omuhle ukukhulumela izwi lakho Nkosi yami ngokurestoreka siyabonga irestoration osenzele yona Nkosi yami nokusipha ama identity Nkosi yami akonga wethu ngempela in Jesus mighty name Lord Jesus siyabonga ukuthi udala okusha empilweni zethu ngama identities amasha In Jesus name Nkosi yami sisazohamba siyanxusa ukuthi ingelo sizakho Nkosi yami sizole njalo endleleni in Jesus mighty name we thank you Lord amen
Hey Pitoriela
Okay manje sizokhuluma no Sis Abigail ongomunye welungu lalaka Back to the Bible Crusade sisincela uzazise emakhaya ukuthi ubani irole yakho yini la e-church
Amen egameni lenkosi yabo Jesu Kristu ngiyanibingelela nonke u Abigail wakamahlango irole yami la ku Crusade I prayer in seeing my prayer team members.
Okay. Then umuntu we identify kanjani le gift leyo yokuthandaza?
Kubiza lapho kubiza ukuthi the Holy Spirit of God. Yise simpushelayo umuntu ukuthi ubizo lakhe liyini. So wena ngokwakho you cannot identify yourself. But the Holy Spirit of God is the only one that identified ukuthi uhlongwane lo muntu and the gift yakhe kuwe njalo.
Then asike nekutheni umoya ongcwele ufika kanjani emntwini?
Uma umuntu esindisa thethele izono, maqaqa uthele izono then the Holy Spirit of God then comes in. Bambeka izandla nemuntu bese uyamukela umoya ongcwele kaBaba, bese uyagcwalisa ngamandla kaMoya.
Then asikhulume nge Back to the Bible Crusade. Uma bak approacha ukuthi nayi le movement yabantu abasha, kuye kwathini kuwe ngaphakathi?
Kwaba mnandi kakhulu. Iqale nje simple kakhulu. Iyaqala mina umuntu waqala ukungaproacha uMusa. So bebaqala nje inhlazashi kungabantu abasha bayimbijana nje iwazi organizing that before iqala ikhula iba ngaka then from there saw some interest kakhulu ngathi because no izanini nizothandaza nathi singabantu abasha then from there kuba nalo lulukulu and moya ingcwele wa confirm ukuthi sisifanele ukupush abele standards ngoba siyazi ukuthi isiphile cartoons ezinkulu sathana kula ngendlela zonke so thuthi abanye abantu baba secretive but through prayer kuyaqhaqheka izinto zonke nje ngale yabo
ungathini kulabo abantu abangakholwa ukuthi this movement eyakankulunkulu
Hey, ngithanda ukuthi vele it's true ukuthi uSathane at times uletha izinto ezinye ukuthi abantu bangakho ukubona nibone ngeso elilodwa. Ngoso lo also time uSathane i make sure ukuthi i destroy into ezinhle. Ubona ngalo ukuthi uSathane always into ezinhle akazifuni. So wenza sure ukuthi afaka unyawo into ezinhle. But iyaphila, iyaphila angifakazwa ukuthi abantu abasha abaningi bese bahambile, bahambile but through this movement abaningi babuyile spiritually, uNkulunkulu yabaphakamisa yabavusa, bonke basalahlele inkonzo njalo.
Ngathanda uthini uMusa naku Crusade team yonke amazwi akho ogcina ukuba kuthathe
Ngingaba ngiyathanda ukusho ukuthi inhle lento iyaphila so ukuze sithole umqhele ekhaya abaqhubeka ngenza umsebenzi wenkosi kakhulu as we don't do it for us we don't do it ukuthi abantu basibone mhlawumbe basiglorify but we are doing for the living God ukuthi akasiza abantu abasha ukuze bangadangala indlela ngoba kahle kahle abantu abasha badinga ukusizwa ngomunye umuntu omusha uma kuvela nje umuntu omdala aba understand ukuthi mara lo angathi aphila lento ngoba it's merit so uzongisiza njani but uma kuvela umuntu omusha onjengabo bayakhuthala baba namandla ukuthi ayiqhubekele phambili lento because babona ukuthi nokusilwa umuntu omusha nayo osingile njengathi so manje lokho kumenza ukuthi bebenza ukuthi babe nogqozi ukuthi no iyaphileka lempilo njalo so manje ngithi kiba abakhuthazela ngamandla bamkhonza uNkulunkulu ekulungele kakhulu kakhulu ebungcweleni konzo kulo kakhulu into njalo
nasizwela ke nina nonke abantu abasha ukuthi sisi Abigail sikubalekile sikhonza uNkulunkulu ebungcweleni bakhe siyabonga kakhulu sesiphuma nathi
haleluya ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngisi kakhulu amen
ngiyanibingelela bazana emakhaya egameni lika Jesu Kristu asebenza amen
uhlala usithobe kangaka bese
yeah I think so
manje ngicela usitshele ukuthi back to the bible crusade yaqala kanjani
we started the back to the bible crusade as something small initially we didn't have much of a vision, but we knew that there is something that God wants to do with this movement. So we started the movement and we had a name initially. We started 2015. Around June, I think it was on the 19th of June, that's when we started work. We had a revival to a place called Chakastad, somewhere in Mpumalanga, in my local church. That's where we started everything. So as time goes on, that's when we got the revelation from God on how to run this movement and the full vision of the movement, which is to bring people back to God. The work back to the Bible crusade, it's our main vision. What we are preaching is the word of God. We don't want to deviate. So the thing that is happening currently is that people are deviating from the word of God and then they are preaching their own cultures. So what God is doing with this movement is to bring his people back to him. So that's our main mission. That's our main vision. It's so winning, bringing people back to God and preaching the unity of Jesus Christ. We are promoting the unity of Jesus Christ, and we are promoting that people should go back to God. That's our vision.
And then in terms of itimi yakho uyikhetha kanjani abantu abaqualifyayo ungena kule team ye Back to the Bible Crusade, abantu banjani?
With a team, most of them, they are selected by me. So what usually happens is that I see people in church, I see them ministering, then something will tell me, it's okay, this person you should approach, you're going to go with this person. So the coincidence which usually happen with these people, in most cases, abantu ba approach ayo about indaba yokuthi ba join a crusade, abantu asebavele basazi, net nabo bese balinde mina ukuthi ngconfirm if what they knew it's true. So that's how we've been working, that's how I've selected them up to so far. Okay, I do consider the CVs, but what matters the most is the character of people that I'm working with. Because I'm preaching character, and then when you are preaching the word of God, you must be an example to the public and to the world. So if you want to send your CV, I go through your background. I'm not saying I'm not perfect either, but I'm trying to get something, because we want someone who is at least blameless, a person who is filled with the Spirit of God. That's the person that we can use on our movement. So if you don't have any of those qualities, unfortunately, we don't accept your CV.
How important is it for someone to understand the mission and vision?
It is very important for a person to understand our vision and our mission, because we are preaching the mission in each and every revival. We are promoting the mission and the vision. So if one person does not understand the vision and the mission, he will ruin the whole thing, because he's going to be given a chance or an opportunity to minister.
Now take us back.
Okay, we started on Friday. The attendance was not good. I don't want to lie. It was not good. There was no hope. But something in me told me that we should proceed. I remember some of the members that I've started with, they've ended up quitting because they thought it's something which is not going anywhere. I feel like wherever they are right now, they are regretting, because God is using this movement and is growing the movement each and every day. We see God upon us. We see God using us. So initially, there was no hope. I also had no direction. I didn't even know where we are going. Even now, I don't even know where we are going, but I know that we are going somewhere, because God is always out to speak with us. So we are always willing ukwenza intando kaNkulunkulu more than our will and more than my will as the vision bearer. What I promote is the will of God, not my vision, but the vision of God that has been imparted upon my life.
So manje uma ubuka inkonzo le movement le the way ikhule ngakho inhliziyo yakho ithini?
Okay, my heart is at peace, but then the more the movement is growing, the more the expenses of the movement are growing. If I can take you back, I once said, when we started, I once hosted a revival with 1,000 bucks, only 1,000. And that money tried to accommodate everybody. Everybody ate, and then they were all accommodated, and we proceeded. Only to find good to the outcome which is not really an outcome because we were traveling from Johannesburg to Mpumalanga. So we only had a return of 300 bucks and we still have to fly petrol and motor. So it was affordable, but then it was something small. As now, as it's growing, okay, let me make an example with this revival. Approximately, we need to spend above 40,000, of which is a lot of money for a movement. We don't even have AMA sponsors. If there were sponsors, I can be happy, and I'm praying to God as time goes on, because he's going to touch people who's going to fund the movement, because the movement is growing. It's going to touch people even outside the church. People are going to come and receive Christ on this movement.
Okay, manje Musa, utilanjani nama criticism about movement lay Back to the Bible Crusade?
To tell you the truth, it Back to the Bible Crusade, as much as it's growing, in nama criticism amaneng. Last year, December, we had a crossover on the 31st until the 1st. Holy Spirit told us that we're going to face challenges along this year. So whatever we were facing this year, we knew that this thing will happen, but then we've already prayed about them. I know a lot of people criticize me. As much as kunabantu abangithandayo, kunabantu abasibiza ngamagama, basho lokwa nalokwa. But we see the hand of God upon us. We see God using us each and every day, and we see God protecting us each and every day. So we are moving forward as much as kunama criticism. And we know, as a Christian, you're always going to be criticized. You are not a good Christian if you are not being criticized, because your faith must be tested in order for you to see if you have a proper thing or not.
Yeah. Umusa phela uyi student. Manje, how do you balance the two? Revival in a weekend, during the week is gone.
Yeah, you asked the question, and I've seen God. I've managed to balance these two things, and I don't even know how. I've seen God. He's been coming through for me academic wise. For somebody who is preaching, sometimes I'm gonna preach weekend to weekend, different places. I come back to my place tired, I can't even study. But God will make a way. I always pass. I've seen God. It's not me, it's God. That's all I can say. It's not me, it's God. For a person to balance these two things, it's so difficult. Okay, I won't go much on my calling, but for now, I'm still going to find a job. I feel like God is happy with the way I'm working with currently, up until he says something otherwise. But for now, I'm still fine.
Okay, ungakhuluma nabantu, ubakhuthaze, ubacele financially, khuluma nabo.
Okay, mina ngithanda ukubonga nje kakhulu as the vision bearer of the Back to the Bible Crusade. What I can tell abantu ukuthi whatever God has invested in your life, there is no one who has power to kill it. If you can read the Bible, the story of Joseph, that's what motivates me each and every day. Joseph immediately revealed ukuthi une vision, wajikelwa ngabantu, wajikelwa ngabafowabo, wajikelwa ngabazali bakhe. That thing happens if une vision ebuya kuNkulunkulu. But God is always out to protect his vision. He's not going to let the vision die. And don't let ama criticism abulale into kaThixo. But then, if you allow God to use you, you're going to grow each and every day. For those who are willing to sponsor us, they can contact us. We need support financially. We do need support. We are planning to grow big. We are planning to use our stadiums. We are tired of using our tent as much as we want to improve. If we're using our tent, we want a big tent. And I'm praying to God with us, Caesar. We need our own transport. We need our own sound system. So if we can get a financial injection or a financial support, all of those things can be possible.
This is Welege from the founder, Musa Zwane, as Kulumela. And I wish you support this movement in Kulga Kulu Futi, yes, Pusisa, Sebanga Kulu Kulumena.
Yeah, Yeah. science. I am teaching.
Thank you.